katwa na bagwani umusumba walindwa na bangali bapalesa umusumba wa mushilo fakano walwata mwaba imiponto bulalela le no lwambota mwaba na malweleta mwaba musumba utekwa na Yesu inendi musumba nevo
inendi musumba
Waivela mone fio bakubumba balesa ifia ivela isafye ubalumbanye isamune ubashanine isafye ubayimbile isaiwe ubatotele inendi musumba nevo
inendi musumba